uzumva andi bavuga ngo
Imana ibera
Imana ibera mu batizwe batizi ngombwa kuyubakira
Yicaye ku ntebe y'ubwami
Imana yacu
Imana imaze kumwambi kubwiza ababazwa n'ukw'Imana irituye mu ihema Dawida amaze gutuza
Umeza tatu kusa Ingoro zizani
Ibyo twakoze se kubwimbara